Molweni mabethunana apha kulo mzekelo sinothabatha 9 thabatha yonke lento ilapha kwezigweqe yonke lento ingu 9x thabatha 6 senza 3 phinda phinda ngayo yonke lento ilapha kwezigweqe u 4x dibanisa 6 into ke ekufuneke masiyenze okanye siqale ngayo kulenyewe kukususa ezi buckets ezisigweqe ngokuthi siphinda phinde yonke lento ilapha kwezisigweqe ngayo yonke lento ime apha ilapha ngaphambili kwezisigweqe kula kwengasekhohlo izaba nguthabatha minus 1 apha ngasekuneni izaba ngu 3 siphinda phinde yonke lanto isaba no thabatha 9 siphinda phinde uthabatha 1 ngo 9x sibe no 9x siphinda phinde uthabatha 1 ngo thabatha 6 sibe no dibanisa 6 yenze loo nto u 3 phinda phinda ngo 4x sibe no 12x 12x 3 phinda phinda ngo 6 sibe no 18 mabethunana sibe no 18 mabethunana njengenkondo yakwamaseko qaphelani ke apha ngasekhohlo sinento esifanayo kanye izinto esingayenza lula nangakumbi ithethe ukuthi sino 9 thabatha 9 sinolo thabatha 9 nalo dibanisa 6 yabona ke xa siba dibanisa siza uphunyelwa ke nguthabatha 3 ithethe ukuthi apha ngasekhohlo siza bano thabatha 9x thabatha 9 dibanisa 6 uyasinika impendulo enguthabatha 3 sasinika impendulo enguthabatha 3 xa sesilungisa okanye siyenza lula le yonke le nto lapha ngasekhohlo siza bano thabatha 9x thabatha 3 yisinike loo nto okanye yenze u 12x dibanisa 18 xa sesifike kweli nqanaba leli nqanaba ke sidla ngolibonisa kule mizekelo ingaphambili okanye kule mizekelo endidla ngoyenza kodwa into endiyithanda njengomkhondo kamasia kuthanda ubeka ke oox bahlale bodwa ndithanda u-X bahlale bodwa kodwa loo nto inganyanzelisi uba u-X mabahlale ngasekhohlo okanye bahlale ngasekunene kodwa mna ndithanda ukuba bahlale ngasekhohlo ithethe kuluntu ndizawuthabatha u-12x macala omabini kuba umgaqo we-maths undivumela ithethe ukuthi loo nto ngasekhohlo ndizawuba no-19x thabatha 12x indinike loo nto uthabatha 21x thabatha 3 kuba la 3 thabatha 3 ndamehlisa zenza 12x thabatha 12x indinike loo nto u-0 okanye ziyacimana ngamagama aphelileyo ndishiyeke kweli cala langasekunene no-18 ndishiyeke nabani no-18 mabethunana niyabona ke xa sesifika kweli nqanaba ukuba kukho la thabatha 3 uzimeleyo phaa ngasekhohlo ndifuneke umwelisa ndimzise ngasekunene aze koomati bakhe kootshomi bakhe kuba ibhokhwe andisifuni nganto esigusheni iyawunyanzeleka ukuba ndidibanise u-3 macala omabini ithethe ukuthi ngasekhohlo ndizawuba nothabatha 21x thabatha 3 dibanisa 3 ithethe kuloo nto ndizawushiyeka nje no-21x kuba siyacimana eziya u-18 dibanisa 3 izandinika loo nto u-21 ithethe ukuthi ndino-21x zenza 21 kuba ndifuna ngasekhohlo u-x yedwa esi simelanto singu-x ndifuna sibe sodwa kuyawunyanzeleka ukuba ndohlulahlule macala omabini ngothabatha 21 ngothabatha 21 macala omabini ozacimana ke othabatha 21 xa umohlula ngonye uthabatha 21 kushiyeke le nto ndiyifunayo ingu-x esi simelanto ndisifunayo singu-x sindinike loo nto u-21 hlula nguthabatha 21 ezaba nguthabatha minus 1 impendulo yethu echanekileyo ngu-x zenza thabatha 21 masihambe soyiqinisekisa loo nto ke babethunana impendulo yethu echanekileyo masoyiqinisekisa ngokuthi sifake endaweni ka-x phaa koba kubuqu bengxaki yethu sifake kuyo yonke indawo no-x uthabatha 1 masitsho siyakhona sinothabatha 9 thabatha yonke landi lapha ku brackets endaweni ka x ke phasa ubeka uthabatha minus 1 9 phinda phinda thabatha minus 1 thabatha 6 ivale isigweqe sabe sisebenza ke icala lasekhohlo ngenxa ke ye space nokonga isithuba ezi ithethe ukuthi londo sizaba nothabatha 9 thabatha unangampina pina ngon Tabata 9, izaba ngon 9, Tabata 6, isinike lonto, yonke la ndinga phakathi bracket, izaba ngon Tabata 60, akabe 15, ithethe kulondo sino Tabata 9, umphinda phinde ngo Tabata sizaba no 15, Tabata 15 umphinda phinde nge ngo 15, ekhabe sizaba no Tabata 15 umphinda phinde ngo ke pawu elingu Tabata isinike u 15 uthabathe u 9 ku 15 usheke u 6 impendulo yangasekhohlo masandule siye nangasekunene siyoyijonga siyoyivavanya kuba lento ka Tabata minus 1 ngo ngokuthi sifake endaweni ka x epha ecaleni ko 4 uthabatha minus 1 tethi ukuthi sizaba no 3 4 phina phina ngo Tabata minus 1 izaba ngo Tabata 4 dibanisa 6 sisheke u 2 phina phina ngo 3 ibe ngo 6 tethi ukuthi amacala ethu anolingana umabini ithethi ukuthi lonto lampendulo ichanekile ndiyabulela kugqityiwe enkosi.